As-salatu was-salamu alayka ya habiballahu rabbul alamin. As-salatu was-salamu alayka ya As-salatu was-salamu alayka ya qaidal ghurril mu'ajjalin. As-salatu was-salamu alayk ya syafi'al mudhnibin, ya syafi'al mudhnibin yawmaddin. Allah, 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 Allah. Allah.